Nongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu bene data. Izuba ry'ukugororoka ryaratse, izuba ry'abapagani, izuba ry'umwijima rirazima. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu munsi narabwiye ko ari icigwa kirekire kizobandanye, tuzobandanya tuganira gushika tubonye ko tukinogeje neza iki cigwa c'inkoni y'icyuma, inkoni umwami wacu yategezwa gukoresha mu gutegeka amahanga, mu gukwiza icyubahiro ciwe mu isi yose, mu gushira izina ryiwe hejuru rikamenyekana mu mpera z'isi iyo ziva zikagira. Uyu munsi reka ntangurire kuri iri somo twatanguriye ko isomo ryo muri Zaburi igice cya kabiri, ariko ndasoma imirongo mike ya nyuma. Ndasoma imirongo itatu gusa ya nyuma ya kino gice. Ndasoma umurongo wa 10, 11 n'uwa 12 Zaburi igice cya kabiri. Haravuga ngo noneho rero mwabami nimuce ubwenge, mwabacamanza bo mu isi nimwemere kugirwa inama, musaburaho mwubashe, munezeranwe guhinda gashitsi, mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa, hahirwa abamuhungirako. Inkoni y'icyuma, inkoni y'icyuma namwe tumaze iminsi tubivuga, ni icyuma nyine. Umuntu agukangishije gukubita akanyafu, akanyafu kababura umubiri urukoba, haje ikibando wumva ibindi. Akanyafu, inkoni, ikibando, urumva bigenda bisumbana. Akanyafu karababura umubiri, gashobora gukura ko n'urusato. Inkoni ikora vyose, bavuga ngo ishikira igufa, niko barundi bavuze. Ikibando nacho ntigishikira igufa gusa, kirarivuna. So haje icyuma, naho kuvuga icyuma kirenze ikibando, kirenze ubuhiri. Icyuma gihindura ubunywenywe, kirajejanga. So inkoni y'icyuma, urumva ko ni inkoni y'icyuma nyine. Mu yandi majambo ni narababwiye mwanka kumva, igihe cyo kwihana mwaragihawe, igihe cyo guhitamo mwaragihawe, ariko noneho ubu hageze ko muvyemera vyanse bikunze, umuntu agahitamo icyo ashaka, ugahitamo urupfu canke kubaho, ugahitamo urupfu rwo ku mubiri no mu bugingo no mu mwemu, canke kubaho mu mubiri no mu mwemu ukazobaho ibihe bidahera. Rero nivyo bigaragara hano. Uyu mwami w'abami amaze kwimisiyoni muri Zaburi igice cya kabiri, tubona abandi bami bo mu isi, abacamanza bo mu isi, bahamagarirwa guca ubwenge, bagaca bugufi, bakamukorera bahinda gashitsi. Ngo hahigwa bamuhungirako. Aho ni hari ko habwirwa abanyagihugu basanzwe, rubanda nyamwinshi batwagwa. Oya, hari ko habwirwa abami. Mwabami mwe hahigwa bamuhungirako. Muri make nimwemere mucire bugufi uriya mwami, mumubere abagaragu, mumubere abakozi. Rero ibi byabano bahambaye bo mu isi twongera kubibona hano mu byahishuriwe igice cya gatandatu, mu byahishuriwe Yohana igice cya gatandatu. Wa mwagazi w'intama yasa n'uwishwe amenye ikimenyetso cya gatandatu, ikimenyetso cya gatandatu, ikimenyetso, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe byari bimatanije wa muzingo w'igitabo ari mu kuboko kwisumba byose. Ikimenyetso rero cya gatandatu kimenetse, twarabibonye ikimenyetso cy'igihe, ko ari ugukizwa k'umwami w'Umuroma, umwami w'Umuroma, gukizwa kwiwe. Iki kimaze kuba duhita tubona vya bindi. Reka kwanza mbanze mvuga akantu gatonya hano. Uyu mwami w'Umuroma yarazwi muri Roma, muri Empire Roma, nk'umuherezi mukuru w'idini rya leta mu yandi majambo mu by'imwemu ntawe ari hejuru yiwe yari hejuru ya vyose mu by'igisirikare yari hejuru ya vyose kuvuga yari ica gakiza niko mu kirundi bavuga ngo uri yari ica gakiza yari ica agakiza mu by'impemu no mu by'umubiri yari umucamanza mukuru rero ugiye kuraba mu byahishiriwe Yohana no mu baheburayo mu gitabo cy'abaheburayo muri bibiliya mu isezerano rishasha usanga Kristo tumuzi nk'umuherezi mukuru we ngo yishikanye ahera cyane ngo yahagejejwe n'amaraso yiwe yatanze amaraso yiwe bwite kugira ngo yinjire ahera cyane nico cyatumye cyagitambara cyakingiriza ahera n'ahera cyane gicikamo kabiri tumuzi nk'umuherezi mukuru tukongera tukamumenya nk'umugaba w'ingabo tukamumenya nk'umwami umwami w'abantu tukamumenya kandi nk'umucamanza umucamanza niwe azocira isi amahanga abamwiteze ko azoza gucira isi amahanga urumva ayo mapete umuherezi mukuru umugaba w'ingabo umucamanza kandi nyiri ibintu byose ubutunzi ibintu byose byo ku isi n'ibyiwe ni nawe yabirebye rero n'uyu mwami w'umuroma ayo mapete yarayafise yose muri domene yiwe byo mu isi yararimo icyo gihe mu isi y'abapagani yari umuherezi mukuru akaba umukuru w'igisoda akongera akaba nyiri ubutungane ubutungane bwari mu maboko yiwe niwe yari umucamanza mukuru so rero ikimenyetso cy'igihe kigira gatandatu cyari kimotanije cya gitabo cyari nk'umugambi w'imana ku isi umugambi imana yari ifite isi kimaze kumeneka no kuvuga iki kimenyetso kimaze kugaragara uyu mwami w'umuroma amaze gukizwa tubona amajambo asa n'ayari muri zaburi igice cya kabiri uhereye ku murongo w'icumi ukageza ku wa cumi na kabiri aya majambo sayane atangurira ku murongo wa cumi na gatanu inyenyeri zasengwa izuba ryasengwa rimaze kwiraburanirwa kuko ritaye sikise ritaye agaciro uwarihesha agaciro ariteye umugongo hagiye guhabwa agaciro inyenyeri yo mu ruturuturu intara yo mu muryango wa Yuda ku murongo wa cumi na gatanu tubona ngo abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru aho ni mu gice cya gatandatu cy'ibyahishijwe Yohana abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'abahanuzi n'abamenye n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugwe ko muduhishe inyonga zibyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse kandi ninde ashobora guhagarara Empire Rome cyangwa se umwami w'umuroma empereur bari bafise ufite abaroma bari bafise iyo reputation yo kutagira ikinya bari bazwi gutyo bwari ubwami bw'icyuma sinigo ndabisubiramo icyuma Daniel igice cya kabiri harabivuga neza ya kurasoma no mu byahishijwe Yohana Kristo avuga ko yahawe gutegekesha amahanga inkoni y'icyuma ni kuyavunagura ukayahindura ubunywenywe nk'umena ikibumbano uravyumva rero Roma yari ifise iyo reputation rero nimba umutwe kiziyenza abaye umukristo byanse bikunze abami batwarira munsi y'ukuboko kwiwe murumva ko ata amahoro bari bafise nimba bari bakira abapagani suvuga ngo nimba bari bakira abapagani Roma yari iy'abapagani basenga ziriya mana zose iza ku murongo wa mbere ari izuba rero abami abahambaye mu gihugu abahanuzi aba esclave abidegembya n'abagurano bose muri uwo mwanya ya urumva ko batari borohewe na gatonyi ntibari borohewe na gatonyi baguye mu kantu isi yaguye mu kantu nimba ushobora kwishira mu mutwe gatonyi uko isi y'icyo gihe yari imeze uko Roma yari imeze noneho ukumva ngo ibwami empereur umuherezi mukuru umuherezi mukuru w'idini ryacu yahinduye ntakiri umusengazuba yiyeguriye Kristo uzububasha kwa empereur ya muri uwo mwanya urumva uko byogenda cyangwa iyo nkuru yonyine igeze ku isi uko byogenda ni nkuko wokumva ngo papa ngo yabaye shehe bon soit na karorero kuba nyagatulika muri uyu mwanya ukumva ngo papa w'i Roma ngo ntakiri umukristo ubu ni shehe kandi ya icyicaro kiwe kiguma hariya nyine aguma na buriya bubasha katolika yihinduye shehe cyangwa yahinduye na karorero ushaka kubaha impact ampleur ivyoba impuha zovugwa abosha coba aba pretre ibiki ibintu nk'ivyo n'urugero maze ufashe papa ukamuha ububasha umwami w'umuroma yari afise wende majambo y'icyo gakiza na karorero ndabaha so ari amajambo rero yo muri Zaburi igice cya kabiri wereye ku murongo wa 10 kugeza kwa 12 arasa neza n'aya majambo ari mu byashyiriwe Yohana igice cya gatandatu ku murongo wa 15 kumanuka gushika ya kwa 17 mbega ku murongo wa nyuma ni mirongo itatu ya nyuma y'igice cya gatandatu isa ni mirongo itatu ya nyuma y'igice cya kabiri cy'igitabo cya Zaburi so rero ivyo bimaze kuba nico n'ikimenyetso cya gatandatu cyari kimenywe igice cindwi rero gisha kikwereka impamvu bariko barahinda gashitse bari babizi kimwe n'imbabaye umukristo araza gufavoriza abakristo mu yandi majambo hakurikira identification abakristo ni bande ni identification kwidentifia ko gusansuma kumenya ni bande ba Kristo ni bande turi ko abari ku ruhande rwacu ni bande kuko abatari ku ruhande rwacu n'abansi bacu ufite nivyo bitangura yabaye procedure ntiyatanguye guhama ba pagana ko kanya akikizwa ariko nuko vyagenze no muri uko procedure nuko yagenze igisha cindwi gitangura na no kudoma kubimenyetso kudoma kubimenyetso mu yandi majambo no kwidentifia kudoma kubimenyetso hano tubona ngo badoma kubimenyetso ngo badomwe ko ngo bari 144 ngo numva ngo igitigiri cy'abadomwe ko ikimenyetso ni mu gice cindwi umurongo wa kane numva igitigiri cy'abadomwe ko ikimenyetso ngo ni 144 badomwe ko ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli bo hano iyi parti ya mbere iravuga abantu 144 bavuye mu miryango 12 ya Isirayeli 144 bavuye mu miryango 12 ya Isirayeli hano kimwe nababwiye ivyo bibaye no kumenyana umwami abaye umukristo tuzo kumenyana n'abakristo bagenzi ngo ibera mu ijuru ibera mu isi ni gitutu cibera mu ijuru identification kwanza kudoma ko kimenyetso kumenyana hari n'abatarazi dufate abana ba bishop bakora mu kinyegero bavuga ubutumwa bashinzwe intara n'ibindi mu mashamba no mu misozi babwiririzamo bakoreramo crusades zabo zo mu bwihisho no kumenyana mu binyegero abo bategezwa kubanza kumenyana kwanza yatubwiye kubanza kubamenya noneho baronse uruvugiro baseruke hari icyo ushaka kuvuga hano tuzobigaruka ko ikindi gihe aba 144 bavuye mu miryango 12 ngo muri buri muryango ngo havamo ngo 12 ntibisigura na gatonyi abayuda 12 bavuye mu miryango 12 iyi ni langage code yo mwijuru ni mvugo ipfinyitse ihishijwe yo mwijuru igaragaza gusa justice ubutunga bishaze kuvuga ko guhitamo abambikwa ayo makanzu yera hatabayemo nkunzi ni habayemo nkunzi ni habayemo nta kimenyane mwijuru nubutunga umva bigufite ni langage code ngo mu miryango 12 havuyemo igitigiri kingana mutima jambo nta karenganyo kagiyemo ikindi kandi ukwiye kumenya nuko abana b'Isiraheli cyangwa abana ba Aburahamu ari abana b'isezerano isezerano rya Aburahamu naryo nuko basekuruza abamahanga rero ibi ntibikonserna abayuda gusa ntibikonserna abayuda bo mu maraso ça les concerne pas seulement si bo biraba bonyene igice cya kabiri cya bino ibihumbi 144 Yohana yahise ababona ababiswe ibihumbi 144 tout d'abord sélection yabanje kuvyererwa mu buryo bw'impwemu no muri langage code yo mwijuru abona uko ba selection nta karenganyo kabayemo kira muryango wavuyemo abantu bangana igitigiri kingana hanyuma rero parti ya kabiri babimwereka mu buryo reyer mu buryo bwiwe mu buryo muri realite zacu umugisha cyangwa se isezerano rya Aburahamu yabonye isinzi ry'abacunguwe bahimbaza Imana kubwo wicaye kuri iriya ntebe y'ubwami Konstantino yari yiyeguriye Kristo abaye umwe nabo bahimbaza Imana yicaye ku ntebe yayo mu ijuru ikoze ibyo byose ibihumbi n'ibihumbi by'abacunguwe abantu benshi cyane ngo atawo basha kubaharura mu bisome guhera ku gice ni gice cindwi uhereye ku murongo w'icyenda abacunguwe amasinzi mu ijuru rero abanje kubwirwa kwanza uko abo bacunguwe babaye selectionne yavuze ngo numva ngo igitigiri mwende majambo ba selectionne gute nta karenganyo kabayemo ahubwo habaye ni justice n'ubutungane bwo mu ijuru bwa bikoze nta nkunzi yabayemo abatowe batorewe ivyo bakoreye bihuye n'imiruho bahuye nayo hano hasi ku murongo wa 13 ngo umwe muri ba bakuru 20 umwe muri ba bakuru arambaza atababambaye impuzu zera ni bande kandi bavuye he ndamwishura ndi mugenzi ni wewe wobimenya arambwira ataba nabavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mu ijoro kandi ivyagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo ntibazosubira ufite urumva bavuye he noneho ayisabe ubona n'ubutunga aba bavuye he aramubajije bavuye niyo selection yakozwe ntabwo ndiko fite n'ubutunga mu miryango 12 igize Isiraheli havuye igitigiri kingana iyo ni langage code noneho agize gutya ahita bibona rero muri reality abona abacunguwe amasinzi bo mu moko yose indimi zose amahanga yose noneho baramubaza ati umwe muri ba bakuru 24 aramubaje ati wibaza ko bavuye eske bavuye kwambikwa ayo makanzu gusa bahawe ivyo byubahiro gutyo gusa vyagenze gute rero hakozwe justice abana bavuye muri wa mubabaro mwinshi abazize gushingira intahe Kristo nibavuye gutogwa gusa n'abana b'isezerano n'abana ba Aburahamu mu isezerano n'Aburahamu yari yarahawe bwoko bw'Imana nuko ibintu bimeze bon ishuri ikimenyetso cya gatandatu noneho ikimenyetso cy'ibihe ikimenyetso kimwe mu bimenyetso by'ibihe ikimenyetso kigira indwi mu byari bimatanije ya wa muzingo w'igitabo nacyo kimenwa mu gice cy'umunani. Ibyo si ibindi byakurikiye iki kimenyetso cy'igihe ni ofite ne ni ingaruka z'amaraso y'inzira karengane yasesetse ngo mpura abana bigabitanyo byabase kugeza kurunganwa rwabo ko ruzogenda rukurikirana kugeza igihumbi. Uyu ibikurikira hano kuko iki kimenyetso cy'igihe ikimenyetso kimaze kumenwa tubona abamarayika indwi n'inzamba indwi baca bitegurira kuvuza inzamba umwe ku wundi kandi sindabisoma uyu munsi sishaka kubijamo ariko si byiza n'agatikizo. Icyatanguye sene ya mbere ni ukudoma kw'ikimenyetso ni ugusereksiyona kumenya ni bande abo turi kumwe ni bande kumwe Mose yaza avuye ku musozi afise amabuye abiri afise bya bisate by'amabuye bibiri biri ku mategeko y'Imana akaza agasanga abisirayeli ba ati okay abari ku ruhande rw'Imana ni muje hano kuri uru ruhande hanyuma basigaye namwe muri kuri ako kamana mwibaziye mugumane nako ni mwitandukanye kurobanura kwanza habaye kurobano ufite uko n'ukuri ndiko ndababwira kw'ivyabaye sindiko ndavuga ibizoba ndiko ndavuga ivyabaye kwanza kumenyana abenshi baba mu kinyegero noneho barasokorotse hasigaye ni ukumenya uhangana nabo nimba ari abapagani bakomeye abahamya b'abapagani canke abaherezi b'abapagani bidadaje ufite on s'identifie shirwa ku ikimenyetso on s'identifie kwisansumisha nivyo vyakurikiye umwami w'umuroma amaze kuyegurira Kristo hanyuma ibikurikira ni vyabaye nivyabaye bizwi kuko Roma namye nsoma ejo uko Roma inguvu Roma yakoresheje mu kwempoza Christianism mu yandi majambo gutegeka abantu kuba abakristo kwakira idini ryayo ni ukuvuga idini rya leta ariyo Christianism inguvu Roma yakoresheje ntiyigeze izikoresha ikiri Roma y'abapagani ntiyigeze itegeka abantu kuba abapagani nk'uko yategetse abantu kuba abakristo yararengeje kure cyane ahubwo icagaragaye ni uko Roma yatoteje cyane abakristo kuruta ayandi madini yose ni ukuvuga abandi basenga ibigirwamana byose hanyuma aho yagejeje guhama abakristo niho yagejeje guhama abatari abakristo rero icyo nacyo ni kimenyetso cy'igihe ni kimenyetso kigira indwi cyamenywe mu gice cy'umunani gitangurana no ku n'inzamba abamarayika indwi kira mu marayika avugije inzamba yiwe haba ibyago abatikira baratikira abicwa n'icumu bicwa n'icumu bicwa n'inkota atakindi bariko barazira muri uwo mwanya ari uko bariko baragwanya umwana w'Imana canke banse kwemera gusa ufite igihe cyo kubwiriza cyari cyaraheze ababwirije barabwirije basesa amaraso yabo Kristo yarabambwe ba Petero babambwa bacuramye bacibwa imitwe ba Yohana yari ko yerekwa ibinye baterwa mu ngunguru z'amavuta banka gupfa baja kubafungana n'ivyihebe n'abakriminere bo mu rwego rwo hejuru ufite igihe cya tolerance cyari cyaheze hari hageze ko abansi biwe bashigwa munsi y'ibirenge byiwe ni jambo none mushe ni jambo ryanditse uko nyene kandi ryategezwa gusa ngo icare buryo bwanje gushika igihe nzoshirira abansi banwe munsi y'ibirenge byawe ni jambo kandi ukwira ijambo ryasohoye usubiye kandi muri Zaburi hariya muri Zaburi igice cya kabiri muri Zaburi igice cya kabiri ubona uko uri ya Zaburi igice cya kabiri ikandaharaze ndahasoma Zaburi igice cya kabiri haravuga ngo ariko aramuvuga ngo ndavuga rya jambo uyu ni nuhoraho yari ariko arabivuga yavuga ngo avuze ati ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umugwa wanje wera ndavuga rya jambo rishinzwe iryo jambo rishinzwe rivuga ngo uhoraho yarambiye aturi umwana urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye mwebwe majambo wari kuvuga ayo majambo muri ako kanya ni Constantin yaravutse ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri siko bimeze horaho yarambiye ati urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye kuvuga ni kuvuka ubwa kabiri so bwoko bw'Imana ni vyanditswe bisohora nta kindi gitangaza kirimo niko bimeze nuko vyategezwa kumera nico chatumye na Kristo ari ra Yerusalemu kuko yarazi ibizokurikira we yarabizi urinzi ubona umugabo akoro ya Moses harya ya biba vyakomeye rero ibimenyetso ivyo vyategezwa kuba ntacari kubizibira abantu benshi barapfuye bazira kutemera Kristo kutemera izina Kristo abantu benshi barapfuye aba barapfuye umve ngo barapfuye kandi niko byagenze ni vyabaye ni kahise kazwi abantu barategetswe kuba ba Kristo ishengero riri consolida iba organisation iri solide ninyuma ufite riba organisation iri solide icha imanza ihuza abami dirakomera umwagazi w'intama yasa n'uwishwe akoresha inkoni y'icyuma ategekise so rirumva mwamara akijijwe habayeho kwanza gusansuma mu yandi majambo nyine no gukora organisation kuko ya mu 322 gutyo na gatatu niho katedrale ya mbere yatanguye kubakwa ifinanshijwe na Constantin aha mafaranga papa wa mbere bita Silvestre amuha amafaranga kugira ngo yubake iriya katedrale cyangwa se ya Saint Pierre Petero Mutagatifu iriya kiliziya ya mbere urumva ni organisation ni rusansuma abadomwa ku kimenyetso urumva habaye kudoma ku kimenyetso habaye rusansuma noneho Yohana babonye ari amasinzi n'amasinzi abanje kubona kwanza code yo mu ijuru 12 mu miryango yose uko ari 12 hanyuma babibonye muri realite abona abasheshe amaraso yabo abapfuye bazira gushinga inahe abaciye mu mubabaro mwinshi bameshuje imvune zabo amaraso ya wa mwagazi ni organisation iyo organisation urumva kwisansuma kwanza no kuvuga kuja hamwe bakaba isinzi hanyuma ikaba organisation noneho rero iyo organisation cyangwa se ubwo bwami bugatangura gukora ibi bivugwa hano ntawari kubizibira biriya vyabaye abapfuye bazira ko bariko barahakana Kristo canke bariko baragwanya ishengero canke je ne sais pas nta muntu yari kubizibira kuko byari byaravuzwe byari mu bimenyetso vy'ibihe ivyo rero byarabaye nizo ziriya zamba indwi mu gice cya 12 mu gice cya 11 umumarayika wa nyuma avugije zamba ni hubona ya ni yubiri nina ya majambo ngira mpereze ko yavuzwe ni ukuvuga ngo ni gihe isi y'icyo gihe yari imaze kuba konki en entier wende majambo nta rivalité ikihari nimba hari n'abahari bakorera mu binyegero nk'uko uyu munsi hari abakibandwa mu Burundi ariko ufishyiruma ntibabaho hari abakibandwa n'ukuri ariko ntibabaho ofisiyeli ntibabaho nta n'ushobora hari n'abagendana amashapuri mu izosi kandi babandwa ndabizi narabibonye bon nimba hari abari bahari bari mu kinyegero kuko ya no mu gihe reka ibyo umuntu araza kubigaruka ko umuntu aza bivuga hanyuma ariko ya mu gishe cya 11 umurongo wa 15 ni kuvuga ya inzamba ya nyuma ivugijwe kuvuga ni inzamba finale ko annonce la victoire ivyabaye ufite abemejwe inzamba zose zagiye zivuga noneho inzamba ya nyuma ni birarangiye c'est fini victoire ni inzamba ya victoire intsinzi inzamba indwi ivuga intsinzi gusa iyi ntsinzi niyo marayika yabanje kubwira Yohana ko adakwiye kuyishimira cyane kuko ya iraryoshe biryoshe mu kanwa nk'ubuki ariko bigeze mu nda birahahindura umururazi so ni victoire muri uyu mwanya ufite ni victoire kandi ni victoire kuko hakoreshe ikintu gihambaye cyane hari ikintu cyataye umwimerere paganisme cyangwa se guhakana imana vyarataye umwimerere uyu munsi abitwa bahakana imana utafise ibyo yizera byita imana yiyita utagira icyo yizera uhakana ko avuga ko atamana iri mwende majambo nta dinafise ufite ya nuko rero urumva ko vyahindutse cyane ibyo navyo turaza kubigaruka ko sishaka kuvanga mata n'amaraso ya umumarayika agira indwi yaravugije rero inzamba igira indwi inzamba y'intsinzi umumarayika w'indwi avuze inzamba ni umurongo wa 15 w'ishesha 11 avuze inzamba mu ijuru hakurikira amajwi arenga urumva avugije victoire mu ijuru bari barindiriye iyo sifle ya nyuma inzamba igira indwi umumarayika w'indwi avuze inzamba mu ijuru hakurikira amajwi arenga ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe ubwami bwo mu isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe kandi azorahangamye ibihe bitazoshira babakuru 24 baca bikubita imbere y'Imana bikubita hasi bubamye basenga Imana bati turagushimye mwami Imana ushobora byose uriho kandi wamyeho kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima ukaba umwami mwisi kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima icyubahiro cyawe mwisi nta yindi mana ikigifise insinzi wabiriye ububasha bwawe buhambaye urima umurongo wa 18 ngo kandi amahanga araraka uburake bwawe buraza igihe cyo guciramo imanza imateka bafuye kirashika nicyo kugereramo abasavyi bawe nibo bavugishwa n'abavugishwa nawe no kugerera abera nabubaha izina ryawe aboroheje aboroshe n'abahambaye nico guhonereza mwabahonya isi urusengero rw'Imana rwo mwijuru rugurwa sishaka kugereyo hose ariko ibi ari sifle final ibikurikira ha munsi umurongo ne urusengero rwuguruwe umurongo wa 19 uwo nzokugaruka ko hanyuma umurongo wa 19 wigishisha 11 ariko inzambi yirinduwe gere final bimenyetso by'ibihe byari biheze noneho inzamba ikindi kimenyetso cy'igihe cyanosheje ko ubwami bwo mu isi bubaye ubwa Kristo umwami wacu na Kristo wiwe rero ubwo kubw'Imana nguko uko Kristo yategekesheje amahanga inkoni y'icuma ubwami bw'Abaroma mu gushira izina ryiwe hejuru y'ayandi mazina yose izina Adonai rigahabwa ikibanza cya mbere hejuru ya za Dagoni n'Imana zuba inyenyeri yo mu ruturuturu iramurika izuba ritakaza umuco waryo ririraburanirwa Imana zuba niyo ndiko ndavuga kuko izuba ryo kugororoka ryari ryakiye isi rifise ugukiza mu mababa yake ugukiza kubizera mana cyabi cyubahiro muhezagirwe cyane kandi mukomeze guhezagirwa turi kumwe turacabandanya ni cyigwa kigikomeza kuko kiririshe cyane kirimo byinshi cyane n'ubutunzi mukomeze muryohegwe turi kumwe muhezagirwe.